Have mercy, Lord Jesus Christ, the Son of the living God. Have mercy, Lord Jesus Christ of Nazareth. Have mercy, Lord God Almighty, the creator of all things, O God. Merciful God, we ask for your deliverance, O God. Deliver us from all harms and danger. Deliver us, O God, Father Jesus Christ, the Son of the living God. The ancients of days, Father Jesus Christ, the Son of the living God. Yeah, da 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 da